kubutumire kumukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Varisito ndayishimiye umukuru w'igihugu cha Somalia nyenicubahiro Hassan Sheikh Mohamud yagize urugendo rw'akazi kuri uno munsi genekerezo rya 20 kitugutu agishika ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye yakiriwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito ndayishimiye ubwiwe aho baciye bajana araheza namwakira no kukirimba cy'umukuru w'igihugu aho bagize umubonano baraganira bisanzuye kubyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati y'igihugu cy'u Burundi bene igihugu cha Somalia mu mubonano abo bakuru b'ibihugu bagize nyenicubahiro umukuru w'igihugu cha Somalia yakeje cyane bimwe bivuye ku mutima umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku ruhara ntangere w'intwara miheto z'u Burundi aho yanazishingiye intahe ku butwari zerekana mu gushigikira igihugu cha Somalia kugarukana amahoro n'umutekano yamukeje kandi no ku ruhara rw'u Burundi rusanzwe rwitanga no mu bindi bihugu kugira ngo rusahirize ibihugu kugarukana amahoro n'umutekano aho yagarutse ku gihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo be no mu gihugu cha Repubulika ya Afrika yo hagati umukuru w'igihugu cha Somalia yakeje kandi umukuru w'igihugu cha Burundi ku nteguro nziza y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'isoko rusange ya Komesa yimirije ikazobera mu gihugu cha Burundi ku igenekerezo rya 31 gitugutu aho yashimye n'integuro aho zigeze ibyo bikaba bigaragaza yuko Burundi bubandanya bushimwa n'amakungu kuvyerekeye amahoro n'umutekano ariko no kuvyerekeye iterambere eka muri yo nama yanamukeje koko umusanzwe muzi yuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi azocaramutswa uwo muryango azocarongora uwo muryango w'isoko rusangi Komesa umukuru w'igihugu cha Somalia yakeje kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku murindi w'iterambere igihugu cy'u Burundi kiriko aho mbere yakeje kumbona kazoza y'u Burundi bwishira ukizana mu 2040 kandi u Burundi buteye imbere mu 2060 anamo terintege ku nteguro y'inama y'abanyamitahe itunganijwe ku magenekezo ya 5 na 6 Kigarama uno mwaka mu ntumbero yo gutera agacumu k'ubumwe umushigwa mu ngiro y'uwo mugambi w'imbona kazoza y'u Burundi uteye imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwiwe yahaye ikaze cyane mugenzi we umukuru w'igihugu cha Somalia aranami furiza kuroranigwa na cane cane yuko atari ubwa mbere aje mu Burundi ni igihugu asanzwe azi yamwifurije rikaze nawe nyene arashimangira intumbero u Burundi bwafashe bwo kwama bufata mu mugongo igihugu cha Somalia kugira ngo naco gishobore gutsimbataza amahoro n'umutekano yakeje kandi mugenzi we arongoye igihugu cha Somalia kuko giheruse kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko eka no ku ruhara wenyine akora kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore gusasagara mu gihugu ciwe bakuru b'ibihugu kore babiri baganiye kandi no kubyerekeye amahoro n'umutekano mu karere no ku isi aho bate akamo ibihugu biri mu ngwano guhagarika intambara ariko bigashira imbere cyane cyane ibiganiro nk'inyishu nk'inzira irama yo gutora inyishu y'amatati abakuru b'ibihugu kandi biyemeje kubandanya batsimbataza imigenderanire yabo muri iyo ntumbero kuvyerekeye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri batanze intumbero kubashikiranganje mu byo bajejwe ari imigenderanire gutuma ko intama vuba bwango y'umugwi rusangi usanzwe kurikirana iby'imigenderanire mu bisatu bitandukanye kugira ngo ihure gutyo ishobore gutegura indi migambi mishasha kandi ikomeye yotuma imigenderanire ishobora gusimbataza mu bisata bitandukanye nk'uburimyi amagara y'abantu guhanahana ubuhinga guhanahana ubumenyi inyubako amahoro umutekano eka n'ibindi bisata umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje kandi n'igihugu cya Somalia aranamwemerera yuko mu gihe cyose igihugu cya Somalia kizokenera u Burundi buzokwama bwitaba bufata iya mbere kugira ngo ibyo bihugu uko ari bibiri bisimbataze imigenderanire kandi icyo gihugu gishobore gushika ku iterambere rirama gishimikiye cyane cyane ku mahoro n'umutekano Untumbero yo gusimbataza imigenderanire isanzwe hari hagati y'igihugu cya Somalia n'igihugu cy'u Burundi abakuru b'ibihugu batanze intumbero kubashikiranganje mu byo bajejwe harimo imigenderanire yo gutuma ko inama vuba bwango y'umugwi usanzwe wemwo abahinga batandukanye mu gusanzwe kurikirana by'imigenderanire kugira ngo bahure bicarane bategure indi migambi isimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye gisata camagara y'abantu gisata c'uburimyi gisata cy'ubudandaji gisata cyo guhanahana ubumenyi n'ibindi bisata byose bitandukanye biyemeje kandi no kubandanya batsimbataza imigenderanire ku rwego rwo mu karere cyane cyane mu gushyira mu ngiro umugambi w'ubumwe bwa Afurika w'2063 be n'umugambi w'urwego mpuzamakungu 2030 kugira ngo babandanye bashyigikira iterambere rusange mu gusozera umukuru w'igihugu cya Somalia yakeje cyane arashimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwikaze yamwakiranye eka aranamutumira nawe nyene ubwiwe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yogendera igihugu cya Somalia ubwo butumire nyene icubahiro Variston ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabwemeye.